nza kuririmbira nza kuramya nza kuratanga uhimbaze nzahasimbuka nsumugara mvuge yuko uri umwami ukomeye witwa Rugira niryo zina ryawe.
Himbazwa n'abo waremye,
himbazwa n'abo waremye.